Padziwe Online TV.
Ndikulandirani Padziwe Online TV.
Mwaswela bwanji kwina kuli konse kumene inu muli.
Dzulowano takubweretserani nkhani ya luso. Nyamata uyu wapanga moto wa magetsi kuchokera ku moto weniweni wankhuni. Ndiyono inu takhalani bompa kuti muone luso la nyamata ameneyu akufotokoza mmene amakonzera moto umenewu ndithu.
Ku Chitedze. Muno mene tiri muno ndi mkati mene mwa kumene kumachuka kuti ku Chitedze Research Station. Kumene kulikulu la ulimi, kafukufuku wa ulimi osiyana siyana amachitika kuno. Mboma la lirongo. Paka mele ndiyo sanga la sanso kwa mbili. Kwa zimene mkuzona apazi, ndi zimene zati itanitsa ife kuno kuti tibwele tisa jambwe program mene ya Innovators and Achievers. Ndipo kwa mpindi zosa chepela sete, zimelezi kubela zo, ine sa mpindi ndi kaendu jeza ndi Innocent Mandiri. Kanyamata, katitika kanda kapene, mwazaka 19 amene, mdu wankulu bude ata kufota, wazaka 19. Amene, ndi nkulu kumansu ameana yambisa company, amene akuti MI Technology and Innovations. Akupanga zambiri kwa bati. Ndipo, zimeti kuzona apaji, akuti ndi stove ya padera dera kwa mbasi mene iye yata irongo sole kuti kodi imagwira nchito banji timauza anthu kuti na kuti iye nguri ndi stove yopikira.
Yes, mene ndi stove ndito
zina kumati chani zina
njengelezi tukwicha kuti thermo L stove.
Thermo L stove. Ok, chupa chani thermo L stove.
Muga wana tikuti thermo nda kuti nkani ya heat. Eo yo ndi nkani ya electricity. Okay. Stove ndi kuti ndi mbawu la mene tikuzizi wasi.
Oh, iyi ndiyo ya kuti yopikira?
Ndiyo pikira.
Awa ndi kuona pa ndi mafua?
Ndi mafua wati ti maika nompoto watu, mene ti mapikira no mbawu la zina zose. Ndi mene no ilirimu, ndi kuti awa ndi mafua, folo, ampoto watu.
Ok. Izi zi ndezo pikira zima?
Zimeo ndezo pikira.
Ok.
Ndi zomwezi zizi, ndezo pikira.
Wanga ndi ma brigades?
Ndi ma brigades, ya.
Ok.
Wajo kira no kuma west.
So why is it called thermo L stove? Thermo kuti sigwisa ntchito moto kapena chimachitika ndi chana apa.
Apa chimene chimachitika nchoti tikatenga ma briquettes athu ndi kuti timabwera nawo apa. Pamene no timayika ndi zinyalala kapena kazi mapepa zimene timayika no mene mukuonera apa. Ndi kuti tikayika ma briquettes athu acha ndi zinyalala ndi mapepa acha zochepa kwambiri zimene zozo ndi kuti ndi pamene no timayasa no moto athu. Ndekuti pamene popo pamene tayasa moto wathu uja ndi pamene no timayamba no kuphika. Ndekuti tika mpoto wathu apapo. Pamene tayasa moto tayambaso kuphika. Ndi pamene no mphavu ya kutentha yophika ija. Timayisintha pompo pompo kuyamba no kutusa magesi. Magesi amene mukwadzi wawa.
Uku moto uja kamayaka?
Ya.
Kutentha kuja ndekuzichoka uku kupita kuno kutusa magesi.
Kutusa magesi.
Okay.
Yeyetu.
Ndikumata kuchaja chintu chanchani zindu?
Kwambiri. Kuhunikira babu, ngati mababu awawa. Yeyetu. Kumaso tiko onesani pa digital matimita kuti kodi zugwira nchito motani. Mamo titi ngo foto kuzauta hatu matusa moto. Kuma moto umatusa no churuka motani. Tiko onesani pa digital matimita.
Yes, what? Unizaka 19?
Ya, ndizaka 19.
Nzeu zimezi na chulia?
Izizi maka ndina yamba no ndiro ijepere. Nta mene yoyo ndiri ku Palombe. Kupalombe ndi kwatu. Ada ndi sankira kupalombe sonda school. Ndi pamene no ndi naona kutoke maganizo anga apitirire kwambiri. Ndi pamene no ndi tayamba no form 1 ndi form 2. Unatuluka mpikisano wa EGTech. Ndi tatenga nawo mbali mu mpikisano menewo. Ndi naona kuti nachita bwino. Pamene popo ndatusa no technology yokhuza mobile biogas. Si ziso ayi.
Mobile biogas.
Mobile biogas. Yoti biogas yoti titaku nyamula kupitisa mawina alose amene tikufuna.
Kuti biogas ndi mpweya amene amaphikira masukano amakono.
Ndi umene uwu. Umene tikudziwawo. Ndi umene unalowera no mu competition imene yoyo.
Unapanga gas.
Napanga gas.
Wochokera kuti?
Wochokera so kundoweza ngombe zomwezi.
Chaka chanji imene?
Imene yoyo nali 2021. Ndili pa Palombe Sonda School. Form 1 ndi form 2.
Ndi unawina?
Ndinachira bwino ndithu.
Okay, ndi gasi yona liwo.
Technology mene yoyo apa pasi ndi nachita improve. Zinali zoti nangopanga organize zinthu za zingono ndi kuzika popo komano apa pasi ndi linkati somo mochikonzaso and ndi kukhulupirira kuti tikazapangaso ma program inaso imeneyonso muzayipeza yoti ndiyokwanira mwabwino yoti anthu atha kuyiona mulomwene kuti okay uku tikupanga zama tikutulusano gasi tikuphikira komanso ndikufunaiza khala kuti tikupangaso magesi imeneyo iri mkati
zedu zimene zimangobwera kapena umawerenga mabuku kapena unakwanu kwa anthu alipo amene amapanga zogwiragwira kapena zimachokera kuti
kwambiri ndoti ndimakhala ndikulingalira kutengera ndi mavuto ameneno tikukumana nawo ifa ngati banja lakwathu kulibe kwamene ali makamaka pati ya tikayerekeza ngati za engineering ndi zina zotero komano kuzera muchidwi changa ndi zinthu zosiyanasiyana nkhani za magesi ndi nkhani ya mashini ndimene inapangisa kuti maganizo angaja ndiyambenso kuwagwiritsa ntchito kuwapitisa patali ndekha kuti anthu ena aso athandizikire kutengera ndi mavuto amenewo ndimaona kuti okay tili ndi vuto ili tili ndi vuto ili ndi pameneno zimapabwera nzeru ndikuti tikapeza vuto pamabwera nzeru pamenepopo ndikuti nthawi imeneyo inayoti ndiso wachichepere
chifukwa ndikuti ngati panapo kuti mzaka 2021 ulikhandatu
ndiri wachepere
wachepere kwambiri
kwambiri
zeruzo basi pangobwera basi
zipangobwera kutengera ndi mavuto amene ndikuona kuti okay mavuto awawa kodi tingapange chani kuti thane nawo ndi pamene ndimabwera kuti okay mwina ndi titakhala ndi ichichi zithano kutithandiza kuti tithane ndi mavuto amene achawo
ndi MI technology
MI technologies ndi kampani imene ndayisegulano chaka chatha kampani ndiyosakhazikikayi ndangoyamba pangono ndina kumana ndi anandithandizira kwambiri ndi Minister of Education kuzera kuwa Director of Science and Technology awa Professor Mikeka ndamene anandithandizira makamaka
Chomola Mikeka
Chomola Mikeka ndamene anandithandizira nokuti ndichoke pa Phomeso Secondary School ndipite pa Likuni Boys Secondary School kuti school yanga ya secondary form 3 ndi form 4 ndamalizira pa Phomeso pa Likuni Boys Secondary School ndipo ndamalizira komanso nditasankhidwa masonga sa date so ndinasankhidwa ku Phomeso Secondary School kai ndinasankhidwanso ku Robert Roy Secondary School ngati secondary selection ndeno inakhanga transfer manager anayibwezera kuti ndipite ku Likuni Boys Secondary School kumene ndinamaliza no mafunziro anga kuti zinthu zanga zipitenso pasogolo ifo izizi ku Likuni Boys Secondary School koyambirira ndinazipangano zazing'ono ku Phalombe Secondary School ku Likuni Boys Secondary School kumene anandichita transfer ndinayamba kumene koko ndinapanga yaching'ono ngati zina mwayiwo zimene zili kokozi ndi izizi inapanga zazing'ono apa ndaziyitanso improve foti taona kuti okay kampani athu ikhale ikukwera ndikuti ndikapeza kandrama kochepa makamaka makolo akandithandizira ndachibale ndiwoneyo ndikutulusano
kutumana kuti mukagule ndiwo ndiyoti madzira 5 ugulako 4 yali mudzi jausunga ndikuwondilowesa mproject
ayiso timawuzano chirungamo kuti pa project icha mwina nopatakhala mwina ka 50,000 ka 20,000 mutandithandizira ndikuti zithaso kuyita bwino kuti zinthu zanga zipite pasogolo nde amachimvesesa panopa kwambiri kuti ifeyo tikuthandizira ndirama iyi kapangisa zimene ufunaso
tsopa liyana ena amanena kuti munandituma kupita kumsika munandipasa 5,000 ndipita kumsika kuja 5,000 ndija ntayika koma ndikubwerera ndi natola ina ndimene ndatola ejenti yanga yatayika ejenti yanga
kwambiri
tsopa so kulikuno utapita kulikuno kaye papaiso anaenda bwanji maiso afumbo
maiso anga form 4 ndinachiraso bwino kwambiri ndinapeza 15 points kuma subjectiso a science makamaka physics chemistry additional mathematics nnewa ndi english ndi chemistry imeneno ikusonkhanisa kupanga 15 points
panopa
talemberano zanche zimeneno zikhazi kutuluka mwezi unaoposa chera
ndi mukana zopita ku mubasi ku masti kapena masomphenya ndikuti mukupita kuti
pamene popo kwambiri sindingafotokozepo bwino kwambiri fa selection sinankha ili mkati ndikuti ndikanena mwakuti ndikazaona selection kuti kumasi inenena kuti kumubasi kapena nana kumubasa
kumasalira kudya sikuli nake kuti ndipite kumeneko basi ayi
kwambiri ineyo ndikufuna ine ndi part ya engineering kuti ndi zinthu zanga zikhale zikupita pasogolo kwambiri
soganizo loti tipange stove yoti izitulutsa magetsi inachokera pati
maganizo amenewa anachokerano pa nkhani ya kuvuta kwa magesi ndinaona kuti tikaendano madera osiyanasiyana kaya kumudzi kapena mtawuni anthu ambiri aibe magesi before magesi choyamba doti kuti madereni afike mwina no mpaka dali pano mwambiri mulibe magesi Eskom komaso panopa ena kudandwa kuti ndodula ndi zina zotero zimene zoso ndizifukwa za mphavu zoti zopangisa kuti anthu ambiri asafikidwe ndi magesi ndena ona utoke ilili ndi vuto kwa ife ya Malawi komano tingatani kuti vuto titani nawo ndipenena ona utoke kodi pali zinthu ndi zinthu ziti zimene noti magwisa ntchito ngati telekeze kuphikira ndi zina zotero ndipenena ona utoke pophikira ti magwisa ntchito mbaula tikaonaso awa amene akumagulisa gasi makampani osiyana-siyana ali kuno ku Malawi awa makhaso ndi mbaula then maona kuti kodi mbaulayi tumati usana moto koma moto wina umapita padera pambaula paja wina umatayika wambiri fo umapita pamene pajapo timakhala ndi yoti timaupasa kuti njira yoti uzipitano mwamba umeneno kukhale ngati mpoto wathu ena nota apapa nde umeneno kupitano mbalimbali ndi wina umene kapena zisulo zina zimapangaso zimatenga mphamvu ya motoja ndekuti kungonokeka ndetingatani kuti moto umeneuja tiusamalire komanso tikuganizira kupezeka kwa magesi kuno ku Malawi ndi pamene unaona kuti pakuoneka kuti apapa pavuto limene ndalionali kunkhaniswa mbaula kutha kukhalaso solution imene no tingathane ndi vuto limene lili
nde ukumutu umene umatuluka umakhala kukwanira kutchaja kapena kuyatsa zinthu zochuluka ba umatuluka mphamvu yochuluka bwanji mbali yako kakhala uku moto kuyaka
uku ku moto ukamayaka kwa panopa tikutulusa 6 to 8 volts DC
6 to 8 volts
DC yes imeneno ngati tikamatchaja mafoni ndi zina zotero ndiyokwanira kwambiri
utha kutchaja mafoni angati pakanthawi imodzi
kwa panopa titha kutchaja foni imodzi komano cholinga changa kwambiri chimene ndikuthawa ifo ndikuwuzani kuti foni imodzi ndichoti ndikufuna kuti ifo tikangoti tizitchajira pompa direct ndiye kuti anthu azikhala kuti alumikiza pompa direct nthawi imene akuphika ndiye nthawi imene tikuphika ndi nthawi yochepa ndiye kuti sirisugaso moto chayi ngati taphika ka 20 minutes ndiye kuti taphika tamaliza apa moto ukhala kuchepa mpaka nautha ndiye kuti ukuso tamaliza kuchaja nde ndimaganiza kuti nthawi imene chayi ikhale yofunikira kwambiri tikuchaja ngati mabatire tikuchaja ngati mabatire kapena mapawa banki chonga yangadai bayo kuti zichaja mabatire wa kapena no mapawa banki chonga kuti motoja tizisunga nde motoja ndimene tizigwisa ntchito kuchajira zinthu zathu ifa moto uwu titha kukausinthaso kuti ukhale wamphamvu imene tingagwise ntchito mafoni ambiri amene mwandifunsa kulewera apapawo
umwe mkati mbaje mwatitsa jambule akuti timene mutibise mkati mmene muchifukwa kuti akuwadi kuli ena akenso nawonso oganiza mwachango ngati yowa atha kubera luso la mkatimo koma mukuoneka ngati kuti zinazo zintha kutchula mulenga ngati muli chitini mkatimo muli mawaya zina ngati zimene zimakhala pa mkati mwa wairesi
yes
so can you be able to explain the process yopanga convert heat ya uku magetsi kuita uku
kufotokoza kwake kwa chidule kwa mene tikusinthira kuchokera ku heat kupitisa ku magesi ndiyoti ndinapangano kuchokerano ku zinthu zosiyana-siyana zotolera zimene machula apapazi ndi zimeneno ndinapangano ndinazisonkhanisa pamodzi kuli kodi nkhani ya magesi ndi nkhani makamaka za physics zimayenda mora ndikamakapa nkhani yopezano magesi ndi namba kuita kafukufuku kuti okay kodi zimakhala motani nde ndinapanga kafukufuku kuti okay kuoneka kuti kutoleratolera zimene matchula kuti za mawairesi za zitini za aluminium ndi zina zotero ndinazitoleratolera nde ndinapanga design zinthu zimene zozo ndikungozitcha kuti maconverters futi sindingatchuleno zina lake bwinobwino futi si zinthu zoti zili like zoti azipanga publish kuti ichi ndimwakuti ichi ndimwakuti imene timatchulira zinthu tikamakapa nkhani za science
tabwino apapa titha kuyesa
titha kuyesa
kuti tione kuti hit uchoka kwe
kwambiri
kwande kuti hit imene ngati inyoka kumoto ndekuti chitakhaso kuti chankati chichatentha ndi dzuwa ukuso kupotha matuka magesi
bayi dzuwa no ujenake sendinapangeno kuti tigwise ntchito kwambiri dzuwa
so the electricity is coming from the flame fire kapena the heat
komano heat ndikufuna ikumachita heat ikumapitano direct kusiyana ndi ya dzuwa ifaika nakhaya dziwa ndekuti zinthu zimene ndiupangirano apapa kuti ndizipangirano ndizipangira magesi ndikanazika ndekuti pa surface kuti mwinano ndi dziwa zizifikapo direct kusiyana na apapa zili mkati ndekuti kunena kuti ndi dziwa ndekuti tikhangati tikusokonezaso zinthu
Tidikire
kaya pang'ono kolere buno bwino.
Oh madiga ndo oh kuti chose chitenthe kae.
Ai sosati mpakana chose cho chisuro chose chitenthe ai. Komano ndinkhane kuti moto ukhazikike mu pamene nokuyakapo. Kuti ukhazikike buno bwino. Kena kondi pamene noti mabwera ano kuti tiyambepo nkhani yathu yopeza magesi.
Kuno zivuta.
Kuoneka chonchoto. Kungati kuli mphepo ndithu.
Ndizoteka
komano mkatikati moti tizipeza magesi tizikumbukira kuti so nkhani ya chirengedwe kuteteza chirengedwe idakalipo komanso funika kuti tikhale tikwira badira kuti pamene tikupangaso magesi chirengedwe chikhaso ya chikhale chiri moyo then pamene tikugwisa ntchito mabrikesi kuchokera ku zinyalala zimene notimapanga kuti tipangire mabrikesi amenewo
Mudah ke dua puluh satu. Mudah ke dua puluh satu. Mana aku masih guru sunat sanjir aku nabi. Kumulomba aku mana saya kau nak buat. Masih ini parti.
Kuman aku nak buat ini makalah. Ama apa engkau jono? Ama kau kuira.
Oh. Apa pandai untuk kuira jono melulu?
Ya mudah solo kuya saya kaji kembali.
Senang. Mana kau pernah di ni kau pernah?
Mina deh.
Why are you?
Digital matimira ni makamba yori timayezera kuti tuzave kuti moto metu tikupanga kuchokera ndi mphavu ya magesi metu kupanga kuchokera ndi moto ndiyo chuluka motani
Ime mari digital matimira Oh scale imene yoyezera
mphavu ya magesi Ndi mene no, anto okonza magesi, ama kandisikero mene hii.
Hito mwoda ngariti muna, huko mani uvela nyimbo?
Ndekuti moto kufika mpaka na 8.09 volts DC. Kuchokera ku moto mene taya sao.
Kusenza kuti chupa, mwina tatamana yadu muna moto unalipo kale, kula mulichina chake humu. Kusenza kuti moto uko kazima chika zizira mpavu yuko itzika.
Ukwewuka mazima mphavu ndekuti ikhaye kusika mfake mmapeza kuti tikamayeza pa digital matimita imakhaye kusinthasintha imakhaye kuti imazipanga mwina imazipanga stable pamene no ukoko moto ngati mphavu yachuluka kwambiri ndekuti imakhaye stable koma ngati ikusika imapano kumaonesa moja majanga komano ndipamene mfake ngati kuti ndi regulator
ngati moso mulegulator
Yotino tizi chita control kuti moto at least usama pangepange kwambiri kuti usasokoneze bene ine kuti kuchaja ngati bari anathuli timakamba lija
tabwe umoto ndi 8.0 volts
yes
tuone no babu si babu lia
tuone no babu ya
tuone kaya kuti mwa makauti mwa ikama tuma batire
simalona
eh taliwona taliwona ndito
tayiri mamasuka aso
kuti kuwala kukuzoneka mabwino chiti
ndi imene upapo
pika nto nanga shoko yapa inga kupenga
na iso
ngomfa zizi ajo saron
ndekuti pane popo magesi akuyaka
kuchokera kumbawo lako
kuchokera kumbawo lako
apo ungaike mababu angati
kwa panopa ndija ndi makamba kuti ndikuyankhani ngati mothawathawa komano ndi cholinga changa kwambiri kuti moto tizisunga
okay
fa ndikuti ateremu iyi ndi babu sola iyi ndi babu la 12 volts 12 volts DC ndikuti tayasa mbatiri ya 12 volts DC ndikuti tayasa limodzi pamenepopo komano fa ndi makamba kuti tofuna no moto umene uja tizitchajira no ngati ukuku cholinga choti tiusunge moto umene uchawo pa nthawi imeneno yophikiratu telekezeka ena amaphika katatu ena kawiri pasiku nthawi imene ija kaya over 20 minutes or yosaposera 20 minutes imene ija agwise
nkhani yokhuza mnyamata ameneyu ndi imeneyo yemwe wakhoza magetsi kuchokera moto uja wa makala moto weniweni oyaka uja ndiyeno inu adziwe online tv taperekani like comment komanso sayiwala kupanga share akuti luso la nyamata ameneyu lipite patali tikudziwazona kuti nyamata ameneyu ndithu wadziwika komano tipangezoona kuti muthandizire kuti athe kufika patali anthu ena amuone ndithu chifukwa limeneli ndi luso dziwe online tv